difficile. shirkadda Blue Star iyo hawlaheeda faraha badan oo ay dadweynaha Soomaaliyeed diyaarka ugu tahay Blue Star. Blue Star. Blue Star.